Unatumia nini? Hiyo inaitwa nini? Ice. Uko mgonjwa? Unasikia uchungu? Aki wewe ni mzungu. You're in the wrong place. Kwani unawachingi movie? Unawachingi cartoon? Unaona mtu akiwa mgonjwa anaekaga ice? Oh my god. And Bobby is crying. Bobby, what do you want? Nataka nini? When I'm subufu.